abahamba phela abafuna ukuhamba uma kwabo ungasethangweni sesoba ngafona i-truck ifike lapha ithathe impahla zakhe umayeni.
Kuninzi okwenzekileyo kuThando Nesithembu season 7 episode 16 andiyanama ndiqale ngaphi from omacele abazifurniture uyotsho koomangwabe abanyulwe estratweni ngumseleku noviyokazi abazenze omamkhulu. Molweni, ndanamkela kumamgobhozi TV. Kule video sizothetha ngo-season 7 episode 16 kaThando Nesithembu, apho ke siye sabona utata uMusa Mseleku exoxa nomacele wade wachaza ke noba unumber 5 ude wakhona nyhani. And ke ngoku ndiyayibhiliva ngokule nto bethuna ngoba kaloku utata uMusa Mseleku ude wabheka emsamo, phofu uya emsamo uthi uyocela kwaye eyobika kumadlozi akwabo uGogo Flow umnikazi womzi uba ngoku uzawuthatha unumber 5. Kakade kwangafanelakanga uba ube kanti uyayicela kumankosikazi loo nto leyo. And then okwesibini nompumelelo unyana wakhe uzayolobola ngoku, so bayocela kwaye bayoxela amadlozi emakhosikazini. Ofuna uhamba angahamba, kodwa uyayazi umamkhulu akananxaki loo nto leyo umacele. And then two, umayeni wesithi naye uzawuhamba, kodwa uthi ngoku umayeni ingathi utshintshi iingqondo zakhe. UMakhumalo uthi uzobeyiyizela mntakabawo xa kungena unumber 5. And then umangwabe yena ingathi itruck seyiduma for uba aphume. Utata uMusa Mseleku uye wathetha ke nomacele watsho echaza kumacele uba ufuna uthatha lo number 5 ngoba kaloku umpumelelo funeke lobolile, so ngoku ubambezela umpumelelo. Hey, wathi umacele, oh, so for uvisa kamnandi umpumelelo ngenxa yoba ngoku le nto efumana i-pressure from umpumelelo uyayenza, kodwa ngokuya inguye wayetshile kuyiba umnika 20 years uba agqibe yonke le nto umtshato wakhe, otherwise after that yena akazi uyi-entertain into imitshato yakhe. Zange ayihoye 22 years and zange enzelwe naloo mtshato wakhe wethenjiswe wona. Kodwa ngoku kuba umpumelelo efuna uthatha amakhosikazi, ngoku yena u-under pressure uba akhawulezise agqibe utshata. Okay, wabe esitsho ke phofu yena uba akayikhathalelanga into yotshata kampumelelo, akangeni ndawo kuloo nto leyo. So umacele ke uye wachaza kutata uMusa Mseleku uba like into awayenzayo ngokungafulfili izithembiso zakhe like kufana nekomityi eyephukayo engenawuphinda incibiseke kakuhle. Watata uMusa Mseleku wethu, ayikho nto ngumacele, xa unentliziyo embi ungumntu ongekho right wethu, vele uzawusoloku uthetha i-nonsense. So either way noba angenza ntoni akafuni unity, so yena uzawuhlala ekhona amthathe as nje ifurniture. Utshilo uthi uzawufana nje nempahla yalapha kulomzi. And ke ngoku wayetshilo utata uMusa Mseleku wathi uyayazi uba ukhona umntu ongasoze amshiye ngumacele. Ayisana uThando andiqondi uba noba lisame kakuhle phakathi kwakhe nomacele. If lukhona ke uThando inoba ngelikamama nonyana, ngoba ude wathi umacele akho nto singamenzeli yona. Umacele akaphangeli okokuqala, kodwa umtreater umseva more than iqueen, akho nto ashota ngayo engaphangeli enjalo. Ndaqonda bayibo ezomshado bezisadlala nje bethi nani, so akayithathi as uba yimpangelo into yoba eyi-host phakula show. So wabesitsho ke sana wathi akho nto angamenzeli yona ngenye imini umacele usezazisola ngolu hlobo a-ungrateful ngalo. Enye into eyewathetha ngayo ke nomacele leka wife number 5 watsho ke uba ucela uba amintroduce kuye. Wathi umacele mani kudala umane uthetha ngabo bantu ngomamtolo ngomakhumalo, so yena ufuna ubona umntu asele mlobolile angabe emxela ngama girlfriends akhe. So unumber 5 ukhona, kodwa ke siza kwenza i-video e-separate ngaye. Kusekuninzi esiza kuthetha bethu. Nani Mamgobhozi, uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nisho ke nani nicinga ntoni ngayo. Bye.